One, two, three. Chili. Video two. One, two, three. One, two, three. Chili. Naona akina dad wanauliza na hao vijana wanafanya nini? Lazima kauchoto kidogo, si ndio? Kauchoto kidogo ni mzuri. DJ Wiz, twende kazi. Twende kazi, twende sana.
Two and three and four.
Hakuna distancing.